Kuri match ya vendredi inamba mugamba inamba zacu inamba z'igihugu Turipfurije Intsinzi kandi turi nyuma yanyu inamba oye.
Hey, what's up, yo? I go by the name Preezy36, I get a soul seller. Nkuko byama inamba mu rugamba. Twese turabizi iyo turi wacu turi muhira ni Intsinzi nta kindi. Ahubwo ntumye abarundi bose tudusidukane niyo nka tuje kubashikira. Hama Intsinzi ni kashi murabizi.
Nitwa BJZ Ingabire Nserukira Collective Soul Seller Squad intamba mu rugamba tuyifurije ibitsindo bitanu kubusa Intsinzi ni iwacu.
Yes yes, comme dans Centre Afrique Alvin Smith la vache muhama vendredi murabizi yuko ari match ya Burundi na Centre Afrique mwese murabizi nitonda kubidonda gura magige pepe Saidi ni bazogiza ni bazobari muhama Intsinzi ni kashi apana 5 DB muhama
ndasavye abarundi n'abarundi kazi aho bari hose yuko itariki 26 ni kuri uyu wa gatano yuko twese twohurira kuri stade Intwari tugashigikira umugwi wacu intamba mu rugamba turayikunda cyane bizu I love you.
Intamba mu rugamba ndabipfurije amahigwe menshi cyane intamba mu rugamba oye ndabipfurije ibitsindo bitatu kuri kimwe cha Centre Afrique
kuri match ya vendredi giye guhuza umugwi wanje umugwi intamba mu rugamba ugiye gutana mu mutwe n'umugwi wa Centre Afrique ndabipfurije Intsinzi nkuko vyama nkuko twama duterite igihugu cacu umugwi wacu uzovyifatemo neza natwe nk'abakunzi b'umupira w'amaguru natwe nk'abarundi tusoba twagiye kushigikira umugwi wacu kugira ngo dusubire kandi kunezerwa dusubire kandi kubona ya mateka twabonye mu mwaka uheze aho umugwi wacu wagenda muri Coupe d'Afrique twa twizeye yuko nuno mwaka umugwi wacu uzobikora tukaja mu nkino z'igikombe cha Afrika.
Okay, Jackie na wifuza ari kimwe gusa. Inamba zacu Intsinzi yacu. Saidi ntibazonkiza. Bre ndakwizeye.
Cewe akajambo nobwira intamba mu rugamba ndazipfurije yuko zotsinda Centre Afrique bitatu kubusa nk'umwe tukaronka itike idushikara muri cyane.
Je kabisa intamba mu rugamba ikintu nipfuza. Nuko nyine botsinda tugatsinda nyine nako twakotejika muri iryo higanwa tugatera imbere tukavasa.
Intamba mu rugamba turayikunda nk'abarundi tuyipfurije Intsinzi nk'ibitsindo bibiri kubusa.
Ahubwo icya mbere na mbere nobanza kubasengera Imana kugira ngo iki gihugu cyacu cy'u Burundi tuze turonke ibitsindo bitanu byimva mutima kugira ngo Imana tuje imbere n'abarundi aba bakinyi tubaye ankuraje kugira ngo Imana ibaje imbere na ankuraje nyinshi kugira ngo ze dutahane ibitsindo bitanu nta kindi cyifuzo numva no bipfuriza mvuga ntibagire ankuraje Imana ibaje imbere
kajambo kamwe kuri equipe nationale intamba mu rugamba twashaka kubasaba ko boduha umunezero nko baduhaye kuri match ya Mauritania tukongera kwikarifya muri kane ubugira kabiri tukanezerwa
KMP aka Kentura Wagon Burundi mwaka huu tunapiga Centre Afrique tunapiga Maroc kan mwaka huu aina ta haja ya ku hofu tunakuwa qualified directly yeah niko sure na naamini wachezaji wetu naamini timu nzima iko behind timu nzima ya inamba murugamba
icizere cyanje no kwinamba zisubira kudutera umunezero muhoza duteye muri eliminatoire ya kane iheruka nkabona abarundi bose uburundi bwose bwuzi umunezero guhera mu gisagara gushika kuri internet huzi umunezero abarundi tuvuga ikintu kimwe umunezero twishimiye ibendera ry'igihugu cyacu
ifurije gutsinda gutera imbere nibaza nkuko byamye ko batazotumara amanza shobora gusinda nk'ibitsindo bitatu
jewe ndize yuko match intamba mu rugamba yo kwa gatanu contre Centre Afrique intamba mu rugamba dizotsinda ibitsindo bitatu